Wakuni be wa maba, wakuni be wa maba, obo be adune be mo, ibaneke.
Ibu, ibu, ugene, ugene, ugene.
Wakuni be wa maba galagidi, okanga wa maba, obo be adune be mo, ibaneke.
Bye. Marcelo.
Onye nwaanyị Chineke anyị na-ekene gị n'ihi na ịdị mma n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi gị dị. Anyị na-ekene gị n'ihi amara gị nke ndụ anyị n'otu n'otu na-agba ama ya mgbe niile. Amara nke ndụ, amara nke nchekwa pụọ n'ihe ize ndụ nke jupụtara n'elu ụwa, amara nke alụ ike, amara nke oduru gị, amara nke ichepụta ezi ihe dị iche iche, nke ọnọdụ anyị nọ n'ụbọchị taata na-egosipụta bụ nzukọ ụmụ Idei Mmiri na-ezukọ n'ebe a n'ụbọchị taata ịhụrịta onwe ha n'anya, wee nwerịta ọṅụ n'ime onwe ha. Onye nwaanyị Chineke ka ndịrị gị n'isi ka ara bụ ndị na-achịkọba ọnọ nnukwu ọnọdụ a n'ụbọchị taa. N'ihi amara ndị a niile, nke ọ ga-abụ na ọ bụrụ na esi ka anyị na-abụ ya na-aga n'ihu, ọ ga-agaghị enye anyị ohere ime ya. Anyị wee were obi nke jupụtara n'ọṅụ wee na-asị Chineke na-ịdị mma. Ka ekele niile go to Tonine, can soplonine, Kitchis Nine, God tells us on Jesus. When am I again, Caprini and Nine? Pico, Ayaria Malambara, Mehe, Nakakabuchine, Gonyo Dioma, Miss Madobra and Ganeba. Onyenwai Chineke Onyenwai biko na kwasa madobu na anya ebere wewepu iwe nke gibu Chineke ni isi madobu na nuzo mmehe na njehe Onyenwai ka ngo amalanke mbaragi na obiebere na amalagi zute madobu na aha Jesus
Amen
Onyenwai aye che onodu a niru gi Chineke On your mind, you can go down. Well, honor, Nikan Kagi, Nikan Kemonso, Nikan Kabra, Jesus Christ, when it's of Dani. On your mind, I get up, Begi, Puti, and even on the Jesus. On your mind, I yet to a Buddha, I can get a Yogi. O Buddha, Jumutara, Nanso Buddhi, and I was not to talk an evil Buddha. On your mind, Chineke, because Sidati Kagi, people are being Kagi, then can I wish of an evil Buddha Nigeria? Nakuni, then go Buddha, who can Buddha on India, you don't mean on India. On your mind, Kara, be Kagi, then can I watch Jolu? He can I wish of Bala? He can connect here with him and him, Madu. On your mind, I did they not have Jesus? On your mind, Chineke, I know you people are coming to the Maggie. Ya welu ologi nime obodo a onye nwa ayo aka chance na Anambra state eba na akwado bi nropota na gbinari anya onye nwa ibiko ka ndolondoni na anado nime ya ijozi na geje na akwado bi na ka na akwado bi mka nropota onye nwa ibiko ka ogasi nko ma onye nwa ka obulu nropota nkudo na ha Jesus onye nwa no mu idan mili Onye nwa ayi gosi omu idan mili. Weli ike nke zo megi gosi ha. Nebo obu na ha no Chineke ka ha na adiru di mezo me nke giri ka umu kihara ha Jesus. Onye nwa ayi neba na ha zwa ya gosi ha. Onye nwa ayi neba na ha alworo gosi ha. Neba na ha mworo gosi ha. Onye nwa ayi Chineke. Ka umu idan mili na ikukuta idi mma nke ngu Chineke na mbenine. Ayara nye obaka na akagi wele onodu. Dua ini he nke gi. Na kan chere no obio ma nke Chineke ga na la nyunu. Onye nwa Chineke duburu chegunu. Onye nwa Chineke kwa kifan kiru amwe mbasanu. Onye nwa Chineke chekwa no buru ya mwe nine. Bara ha Chineke nna. Chineke obara na Chineke monfo.
God bless you. God bless you.
I dey do your dear. We mudi we. Emuke.
I'm going to go to the hospital.
Thank you. Thank you. I'm not going to do that.